ũcokie ihoya rĩakwa nakĩo kĩrĩro gĩakwa nĩnjũĩ nĩwe iguĩte nagwa thayũ wa ngoro ũrĩa ũweanaga ũkĩndekererie nĩguo ningĩ na hinya ehinya tũthathaiye ona korwo
Oh, get one.